Kua puta te whakatau I te kāwanatanga, kei te whakapau rātou I te ruetakau piri ona tāra, ki te whakahou ake, ki te whakapakari ake, I te ope kātua I roto I te tekau māri matau e tū mai nei. Ko tētahi wāhanga o tēnei kaupapa, ko te tango ake I ngā hoaia o Aotearoa I te whenua o Irak I mua I te paunga o te tau 2020. Engari, hei tā, Eruera Rerekura, kāre tētahi toa rangamaro o mua I te tino whakaai ki enei whakaritenga hou a te kāwanatanga. Kia tahuri ake tātou.
He pūtea whakangau e hia nei piri ona tāra mā te ope katua. E hāngai tonu ana tēnei kaupapa ki te tāhua whai oranga hei tā te minita.
The well-being's budget also factors in the well-being of our nation, and as Christchurch on the 15th of March demonstrated to us, security is one of the responsibilities that the Defence Force has for protecting the well-being of our nation.
Kua puta tēnei pānui whai muri mai te pāhotanga a te Premier. Hei te rātou ka hoki mai a tātou hoia I Rāki.
We will conclude our training mission in Iraq by the 30th of June 2020.
He maha tonu ngā Māori I roto I te ope katua. E harikoana te minita, whakawhanake Māori.
E tautoko ana tērā o ngā hiahia kia whakahoki mai a mātou nei hoia. I raro I te maru o a mātou nei aronga nui me ki. Ko a mātou nei hoia, hei haere ki wāhi kē, kia tau te rangi Māori kei Wanganui I aua motu.
He hoia o mua a Joe Glenn mo te kapa SAS, kei te whakehe ia ki te pānuitanga a te kāwanatanga.
E hara reipa I te tanga te rōpū tere ki te ki ai. Tono he wa tātou hoi ki rāwahi. Te wai au I roti atu mātauinga. Ko nahi nara te miki te rōpū. I pai ki a mātau, ko whiwhi mātau, mahi mātau ki tā wahi.
A e whakapai ana ia, ka hoha etahi wawahoia ki tēnei pānui.
Mutu ngi ngora warātou kātahi nō ka tau atu ki rīra. Tērā pe whakapono ko etahi o rātou ke te ahua. Awangawanga ni, e tahi ke te koha, ka hoki mai nātu ki te kāinga, ki te aha, he aha mahi manata.
Hioi anō e marama ana ia he karere pai mō ngā whānau a ngā hoia.
E whakapono anō kei ko ngā whānau, miki ngā wāhine o ngā hoi, ko whakawhite kei rere ni nāini tunu, ko rātau ke te pakipaki, ke te harikoa, ke te mene mene rātau, mea rātau tamariki.
Mā tēnei pūtea e whakahauai ngā waka o te taua ārangi o Aotearoa. Eke ana te kōrero mā te huruhuru e rere ai te manu. Eruera Rerekura, te karere.